kae.
Ala nitiere kwan mar oganda mathoro kawo hola e pacho ka yudo ka nitiere kaluwore gi nonro ma bende notim. Jo Kenya
yes.
maromo milion 21.
Mm-hmm.
Nitie ndalo mano ka seche moko ka osebedo ka osekawo hola. Kata kamano, iyudo ka ji maromo milion 5.6 bedo ni rem chulo hola makamagi. Kung yo nonro magu, ginango gini mamiyo oganda rem chulo hola?
Nitie weche mang'eny. Data michiwo no kata statistics no en ma last year, higa mokalo, isn't it? For the past 1 year. Gima osebedo ka chando jopiny ma tech kabisa en ni ng'eyo ni kinde mokalo ni, higni 2-3 mokalo, ne nitie corona. Corona nobiro mothago jopiny kabisa. Gimoro machielo mamiyo ji ok chul gope gi wang' sa, en ngima matek ma wakale sani. But wach moro machielo niya, ng'ato nyalo nyala kao hola, to amuani en koro okobi chule. Koro okao hola kuom migao ni endi, okochul, okao kuom migao machielo ni okochul. Mane momiyo, CRB na ubedo ni koro oketi ni mondo rangweche kabila gieki. But wach mar chulo hola, oripo bedni en responsibility mar ng'ato uon. Kikao hola, tiwinjo rigi ngama chiwo hola chania. Nibro chulo hola ni bang higni abich. En wajibu mari ni mondo ichul hola noendo bang muda ma uwinjoro guno. Koro, kokichulo hola mari e wang sa kata kuom muda ma uwinjoro gucha, to ibet gi negative information e CRB. To mano en gima biro chandi kabisa ikinde mabele.
Ang'o ma nyatimore marach mogik ne ng'ama chal ka? Pono ni in gi nying ma ok ber ahinya e CRB kocha. Ang'o ma nyatimore marach mogik ala?
Gima ber ni sirkal ma pacho ka onge gima inyalo timo ni. But ma ketho nyingi ni wuon. Iwinjo Lydia. Kamoro idiori. Kamoro nyalo paro ni nigi pesa mang'eny kabisa ma ino kinyal dwaro hola. But kamoro idwaro nyo kata ot. Kamoro idwaro nyo gari machielo. Imedi bed gi gich adek. Koro idwaro ni pesa ma mari okorom. Koro gima nyalo timore malich kabisa en ni sami diori ahinya cha. To koro idwaro kony. Idwaro hola kuom migao moro machielo. Bedo matek ni kabisa mokinyali yudo hola. Kinde ma wachope ni, wantie an era milungo ni niti risk-based pricing. Iwinjo. Kinde ma ukalo, neka in negatively listed. Kanyingi rach kabisa e CRB, totne tech kabisa mwende yudo hola. Iwinjo. Kinde niye, bengi maduong maipachoka Central Bank, okie ni migepe machiwo hola ni gituon ni ng'ato hola. Lakini, iyudo hola kaluwore gi rapim mari ma ilungo ni credit score. Koro ka isebedo ikao hola tichulo e wang sa, credit score mari bedo maber. Iwinjo. Credit score ipimo kuwuoke 200, 200 en credit score mapeny kabisa, nyaka 900. Koro kin ng'at ma credit score mare, for example, ni 300. Kidhi kao hola, inyalo miyi. Lakini terms opogore.
Kori, gimar ngama mare ni 900.
Yes, opogore kabisa. Iyudo ni mari 300, koro kidhi kao hola, ni idwaro million abich, for example. Tokirango score mari to giwacho napana. Oginyal mi million abich. Ibro mi million achiel. At the same time, iyudo ni koro interest rate mari ni malo kabisa. Nikech ose noni moyud ni in okichul hola e wang sa. Koro interest rate mari opogore gi ng'at machielo ma credit score mare ni malo. Koro neno ng'at ma credit score mare ni emiaboro. For example.
Mano niso ni ng'ama osebedo kaka chudo.
En ng'ama kao hola, chule wang sa. Credit score mare ber kabisa. Koro en kodhi kacha, onyalo negotiate. Iwinjo. En inyalo mie repayment terms, inyalo mie kinde mathoth. Mi mondo chul hola mare, to interest rate gibene ni piny. Koro kirango gigiyudo ni, ng'at ma kao hola, to chule wang sa, nigi so many advantages. Koro, it's just a matter, mini ini iamo iwuon, ni dwa bedo ng'ano ma nekare. Gi yore mag CRB. Yes.
Na winjo ke ituomo